Julia, aka Chimama, the number one conceptiva. Different look, but same old rubbish. Guys, each generation is this Chualagabs, but a TV license. As last is take corner, Sindulile, we Manuel Nye generation is Paramus Mang. Kwabona lamalanga mavela nje ubuso buka simanga automatically wena uyabonyelwa uyazi ugcine usothume nomntana nje into engananqondo uthi nana ngicela uye ka my friend uyimbuzo ukuthi akanayo ifanta e barbecue ngithi guys is he even aware ukuthi now he's like a national sex symbol an icon of foreplay namadoda manje awasakwazi nokusitshela ukuthi aphethe itswayo uzwa nje indoda ithi baby uyazi manje nginesimanga uyazi nje ukuthi manje sikafuna iprinyakosi and I don't even blame him I blame ama scriptwriters of generations ngathi balahlekelwe ipassion bheka nogadafi over dramatic mawuthi nje ubhekele igeneration noma ungadlula nje iphela endlini damn it city ithi uthini yini sakathi ngisidumu. Don't even get me started nge expression ka Tau since 1992 qinisa amajosi karamo.